hii operation itaendelea paka tuone ya kwamba kuna usalama ili wananchi wa Nyeri wanafanya kazi yao freely bila kuwa interrupted.
In a special day.
Specific.
Najua mmesoma pia nyingi.